byinshi burya ubana ni byiza ariko inshuti yawe udateguha Imana iguhamagaye uva ufite agahinda agahinda kenshi Bahanurugero